Rega.
Sehra, goondh, laao, Sehra.
Sehra.
Da 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 Ga 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 ga